Mumeze mute bakunzi ba OGTV show YouTube channel. Kuri uyu munsi ngiye kubagezaho YouTube channel 10 za mbere zo mu Rwanda zinjiza amafaranga menshi kurusha izindi. Nkuko tubikesha urubuga rwa Social Bread rugaragaza amafaranga YouTube channel yinjiza ku kwezi ndetse no ku mwaka. Mbahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Ntabatindiye reka duhere ku mwanya wa 10. Aha turahasanga Yago TV show. Iyi channel ikoraho umunyamakuru Yago wahoze akora kuri TV 10 akaza kuhava bitewe nuko Yago TV show imuhaga tubutse. Ku kwezi amafaranga make yinjiza ni 346,000 y'u Rwanda, noneho yaba menshi akaba 1,500,000 y'u Rwanda. Yago TV show mu mwaka amafaranga make yakwinjiza ni 4,400,000 y'u Rwanda, naho menshi yinjiza ku mwaka ni 66,500,000 y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga RTV cyangwa se Rwanda Television amafaranga make yinjiza ku kwezi ni 336,500 y'u Rwanda, yaba yabaye menshi akaba 5,900,000 y'u Rwanda. Noneho ku mwaka amafaranga make RTV ibona ni 4,400,000 y'u Rwanda, noneho yaba yabaye menshi ikabona 70,200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga channel yitwa Kigali Today kugeza ubu ifite abasubscribers 350,000 ikanagira views 85,000. Iyi channel ku kwezi amafaranga make yinjiza ni 427,000 y'u Rwanda, naho yaba menshi kabona 66,800,000 y'u Rwanda. Ku mwaka Kigali Today amafaranga make yinjiza ni 5,100,000 y'u Rwanda, noneho yaba menshi kinjiza akayabo kangana na 82,200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga YouTube channel y'umuhanzi ukunzwe na benshi Medi. Ku kwezi kumwe amafaranga make yinjiza ni 5,560,000 y'u Rwanda, noneho yaba menshi akinjiza agera kuri 9,000,000. Uyu muhanzi ku mwaka YouTube channel yinjiza amafaranga make angana na 66,500,000 y'u Rwanda, yaba menshi akabona agera ku kayabo kangana na 107,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga Philip Tamagana 250. Iyi ni channel ishyirwaho ibiganiro bica kuri televiziyo ya ICBO TV mu kiganiro cyitwa The Choice. Amafaranga make yinjiza ku kwezi ni 5,570,000 y'amafaranga y'u Rwanda, naho yaba menshi akinjiza agera kuri 9,000,000. Iyi channel ku mwaka amafaranga make yinjiza ni 6,850,000 y'amafaranga y'u Rwanda, noneho yaba menshi akinjiza agera kuri 109,500,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Isimbi TV. Iyi ni channel y'umunyamakuru Murungi Sabe wahoze akora ku Banyarwanda igihe kirekire. Ku kwezi amafaranga make ashobora kwinjiza ni 575,000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho yaba menshi ku kwezi akinjiza agera kuri 990,200. Ku mwaka Isimbi TV amake yinjiza ni 66,900,000 y'u Rwanda, noneho yaba menshi akabona akayabo kagera kuri 110,200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga Bamenya series. Iyi ni channel igaragaramo ibyamamare bitandukanye birimo Ketchup, Biju, Kanimba ndetse n'abandi. Ku kwezi amafaranga make Bamenya ishobora kwinjiza ni 6,361 y'amanyarwanda, naho yaba menshi kinjiza agera kuri 10,600,000 y'u Rwanda. Bamenya ku mwaka amafaranga make yinjiza ni 7,960,000 y'u Rwanda, naho yaba menshi kinjiza akayabo kangana na 126,870,000 y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga Niyitegeka Gracie wamamaye cyane ku izina rya Papa Sava ukunze gusesa abatari bake mu Rwanda. Ku kwezi amake yinjiza ni 820,000 y'u Rwanda, naho amenshi ashobora kwinjiza ni 16,100,000 y'amanyarwanda. Ica no ku mwaka amafaranga make ashobora kwibikaho ni 9,840,000 y'amanyarwanda, noneho yaba menshi kinjiza agera kuri 157,400,000 y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 2 turahasanga Red Blue Jade. Iyi ni channel yamenyekanye cyane ishyiraho ibiganiro byasobanukirwa bikorwa na Ismail Mwanafunzi. Ku kwezi kumwe amafaranga make yinjiza ni 8,883 y'amanyarwanda, noneho yaba menshi akaba 14,150,000 y'amanyarwanda. Red Blue Jade ku mwaka amafaranga make yinjiza nagera kuri 10,16,600 y'amafaranga y'u Rwanda, naho yaba menshi akinjiza agera kuri 169,700,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga Afrimax, Afrimax TV. Iyi ni channel ikoraho umunyamakuru Bakti wamenyekanyeho ijambo gitumo bitewe n'uburyo yatunguraga abantu abakoresha interviews zitateguwe. Iyi channel ku kwezi amafaranga make ishobora kwinjiza ni 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda, noneho yaba menshi akaba 18,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Afrimax TV ku mwaka make yinjiza ni 16,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, maze yaba menshi ikibika hagera kuri 25,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kora subscribe kuri OGTV show YouTube channel ubashe kubona amakuru yo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, muri fashion, documentaries zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Blaze, amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni OGTV show. Bye bye.